rero satani rero acatangura kumfatiraho ndatangura ndanywa urumogi naranyoye urumogi ndumudamu naranyoye urumogi hafi nk'umwaka yego nukuri asha urumogi kandi rero Jesse nanywa rujya rumogi rusanzwe hatwaye tubanye n'abatwa abatwa nibo bagenda kurundonderera haragera igihe nkagenda no kurunywera mu kaburi ego nashobora kugenda kurunywera mu kaburi nkicara hagati na hagati mu kaburi nkicarira ndumwe ego ndumwe nkagenda nkarunywa kuko nashobora gutekera nk'umutekero ungana gutya nkarunywa rwose nkarumara rero sinamenye ingene nashitse muhira nta n'ikintu na kimwe kuko naza nsanga ndi muhira ntanzi ingene nahashitse wewe narashobora gukubitwa nzira abo badamu nyine abo bakwegana n'ukuri gushikaho mvuga nti none jewe ni inka z'ubuje ndabona ko atako zitagikubitwa nk'uko jewe nkubitwa ndavuga nti jewe birandengeye nkiyumvira navutse muri mizere nkurire muri mizere nsanzire muri mizere n'ukuri noya ntibyo sishobora kubisabira nca ndafata akayira n'akazi naciye mpeba nca ndataha muhira hanyuma rero nje nari ku ishuri kandi icyo gihe narasenga nyine icyo gihe nari umukatolika ego nasenga mu bakatolika nari umumariyari akomeye cyane nije nari ndongoye muvuma mariyari hari iwacu hanyuma rero asha uwo munsi rero icyo gihe rero mvuye ku ishuri nca ndataha kuko yari amaze kumera nk'umwana wo muhira bari baramwakiriye nyine nk'umwana wo mu nzu ko twaramwubaha nyine nabona nk'uko ari musaza wanje yego namufata nka musaza wanje nyine bigaherera ngaho nta kindi kintu hanyuma rero uwo munsi rero mvuye ku ishuri hariho nyogokuru wenyine muhira mama yari yasubiye ku kazi ko yari umwarimu kazi mugo n'umupansiyone hanyuma rero mvuye ku ishuri nsanga nihari arampamagara rero kubera mama yadandaza ibintu by'inzoga bari bafite kantine rero y'igisoda aramubwira ati uzoze urandandariza hariya mu gisoda iwanyu nuko nshitse arampamagara arambwira ngo mama we yavutse ngo uze kugenda kumutorera ibiyeri hariya aye kuri kantine iwacu umuzanire ntego n'amahoro ndafungura ndaheza ncangenda kubizana rero sinamenya rero muri we yuko yarafise umugambi hanyuma rero ibyo biyeri ndabizana namwe ngo bizane ngo inongo muri shambri wanje ngo bishire ari mu kabati nanje kubera nari ndamumenyere yari ari ngaho yari nka musaza wanje ntaco nicura nta n'ikintu na kimwe hanyuma rero nca ndabitwarayo ndabitwayeyo rero hanyuma ngize kuvayo nsanga yamaze kugara umuryango ndamubaza none wugaye umuryango kubera iki arambwira ati urazi ko wanyanse mukuru wawe yaranyanse nanje umuryango sishobora kuvamwo ntawuvanyemwo umugeni ego je namubwiye none ubona jewe ndagera kweri kubaka ibintu by'urugo jewe nta n'ibyonzi n'ibintu byo gukunda nabo n'abahungu jewe nta byonzi ngo uyu munsi urabimenya yesu we ndavugana imana ibintu bigenda gute ntangura kwambaza mariya urazi yewe ndamwambariza mu mutima bugaho birasendwa nuko rero aca mfata ku nguvu basha ngira nta n'undi munsi twasubiye guhura camvaho rero nsamye inda ego y'umwana wacu wa mbere hanyuma rero ndaguma ngaho asha iminsi irahera nca ntangura kumererwa nabi nca ndamubwira ibintu byagenze uku murundi ntiyanyankiye basha yaciye anzanine iwabo rero ku bw'icyo kintu cahabaye mama rero acarushirizaho kunyanka acara binyereka rero neza kwanyanse nyene hanyuma rero amaze kunzane turaguma ino shitsi no rero ndafatwa ukuntu nukuri ivyo bihenda vyibutse sinzi ca numva umengo nosha nahukana mugabo ntibikunda atwara amaze gufatana ego ca ndazino rero ndagumaho ndamara nk'imyaka nkine ndino nyene ndabaho ukuntu nyene numva mbimbabaje gusumba naho nari hariye muhiri wacu mugabo haragera igihe rero ndavino ndasubira hariya subiye hariya rero namusanzeyo turabana nyene turaguma ngaho aransubiza ku ishure rero ndiga ndaheza mugabo sinari bwaronka akazi hanyuma rero wewe kandi mu mwaka rero jewe nari nicaye muhira ndindiriye ko ndonka akazi nawe niho yaronka yari misiyo yiwe ya mbere yo kuja i Somalia mugabo rero imbere y'uko aja i Somalia rero haraca ibintu vy'umuvururungano cane cane kuko haraheze nk'imyaka nk'itatu kuva muri 2010 eko menga 2010 eko gushika muri 2013 gucyo 14 tutari kumwe twaravanye ego kuko nace mu bibazo byinshi cyane bimbabaza kuva nkiri umwana gushika nkure ndavuga nti kweri ibi bintu jengera ndu munyamikoshi ngira sinzi ni bintu bo barandoze data bikansiga cyane nuko rero ndabaho ubwo buzima turabana haizigire rigihe haca hazamo ibintu by'amakroshaje kuri we nyene umva abantu b'abapagani nyene urumva ni ibintu nyene bidasobanutse kuko nico bari bapfuye na mukuru wanje cari ibintu cari kintu cyo kumuca inyuma mukuru wanje yari yaramubwiye ati jebe usanga nakwishe ego hanyuma rero ati je shobora kubana n'umugabo ameze uko n'ukuri genda nanje mfata inzira y'iwanje rero bica bimugumamwo arabikomeza rero ndavuga nti jewe sinshobora kubandanya kubana n'umuntu ameze uku ntibikunda tuca turavana niho rero naca wewe rero donc twavanye ari hariya i Somalia rero chamba mfise umutwaro munini muri jewe uwo mwaka nyene naciye ndonka akazi rero kubera ama stress menshi mu mutwe ndavuga nti none jewe bimere gute ama konte yose acasiga ayugaye mfise abana nanje n'uwo mwaka ntambwe gukora kandi mwiyo myaka nta mahera waronka umwaka utarahera ngo bace baguhakimire nuko hari hakiri muri trimestre ya mbere yakazi kiwanje hanyuma rero ndavuga nti je ubuzima bugiye kunanira rero satani rero acatangura kumfatiraho ndatangura ndanywa urumogi naranyoye urumogi ndumudamu naranyoye urumogi hafi nk'umwaka ego nukuri asha urumogi kandi rero Jesse nanywa rujya rumogi rusanzwe hatwaye tubanye n'abatwa abatwa nibo bagenda kurundonderera urabona abatwa urumogi banywa n'urumogi rukaze cyane kuko bakora ibintu bivunanye cyane ego rero nibo barunzanira banzanira oya nari hari ingozi muri komine Marangara niho nakora niho natanguriye gukora kandi niho nahejereje amashuri basha ndarunywa kuko numva yuko ndarunyoye ariho ca numva mu mutwe mengo ndaronsa amahoro mugakuma je kubwanje nyene numva nyene ko mfise amahoro mugumva nta mahoro vyari birimwo umuntu nyene w'umupagani w'umunyavyaha nuko bimeze nari mfise abana bane ego hanyuma rero haragera igihe nkagenda no kurunywera mu kaburi ego nashobora kugenda kurunywera mu kaburi nkicara hagati na hagati mu kaburi nkicara ndumwe ego ndumwe nkagenda nkarunywa kuko nashobora gutekera nk'umutekero ungana gutya nkarunywa rwose nkarumara rero sinamenye ingene nashitse muhira nta n'ikintu na kimwe kuko naza nsanga ndi muhira ntanzi ingene nashitse ego basha ndaguma ngaho mwivyo nyene ndanyura umugi gushikaho ntonda no kukazi nanyoye urumugi ko sinashobora gukora atanakano na gatoya nanyoye kuko numva yuko mpararanganye nyene ata muntu ndimwo ego wamengo niko kanzanira ubwenge basha naranywa gatoya hanyuma nkagenda kukazi narumwigisha ego hanyuma rero biragenda uko ndaguma ngaho munyuma rero amaze rero kugara ayo makonte yose ndavuga nti none je ko hataragera ko mpembwa ko baduhemba umwaka uheze kugira ndonke kimire ni umwaka wose nanje ndacari mu bice vya mbere vya trimestre ya mbere none bigende gute ndabona ko binaniye hanyuma rero hari hariho umudamu nyene twabana w'umugenzi wanje rero sinarinzi rero ko bakorana n'umugabo wanje ico gihe rero aca hera abo batwa nyene kugira ngo baze kunyica ego kubera ngo bari bavuganye yuko avuye muri Somalia azoca ashika mutwara bakabana amahera ava muri Somalia ko ariwe azoca ashika aja mu maboko yiwe hanyuma rero acara hera abo batwa rero kugira baze kunyica mugabo ntivyashobotse nibo bahindukiye kuza kubimbwira arambwira ati rero wewe urazi uko twabanye neza umugabo wawe ntacho twari bwapfe nukuri iyo twaba tukuzi nabi canke umugabo wawe akaba yaradukoreye ikibi nukuri wewe ico gihe babimbwiye ari dimanche barambwira ati wewe kuwa kabiri bari kuza gutora ikiziga baja kuguhamba ndabaza none uwo muntu yabatumye ninde baramumbwira sawa rero n'uwo mudamu rero nukuri yari umudamu yarafise awuzukuru kandi yari n'umusero positive nukuri gushika uyu munsi ndavuga nti mana je ntaco noguha kuko nta n'igihari nukuri gusa ndaguhaye umutima wanje ego nukuri kuba kiriya gihe ntandi uyu mugera wa sida nukuri ndabishimira imana ego hanyuma rero turaguma ngaho aratangura kubikeka rero ko nabimenye hanyuma rero ndavuga nti ibintu byose ushobora kubigumiza uku reka ndamubaze nca ndamutelefona rero hariya aye ari muri Somali ndamubwira nti je ibintu biri ko biranshikira je sindabitahura ibintu bimeze gutya na gutya acarambwira ngumviriza ngo ndakubwira ingene ibintu bimeze je rero sinaretse ngo aheze iryo jambo aha nasha ndamusamiraho nyene ne urumva ku le fait que ugire unsigurira ibintu ko bimeze ni ukuvuga yuko musangiye umugambi wo kunyica sawa jewe ndamuhebeye nukuri uraza umutware jewe ndatashe muhira vrema sinshobora kwicwa ndakuzira nukuri uraza umutore mubane nta kibazo ico gihe rero misiyo yaraheze araza rero ashitse abantu bakamubwira ngo umugore wawe ngo uraze basigaye yarabaye igikoko ngo ni ukarara ngo ngaho muhera ngo arakwica asha njeye nashitse ndamwakira nukuri turamwakira nukuri emwe atangorane mubwiye uwo munsi ntiyaraye muhira ntiyaraye muhira atinya yuko ngo nuhava ndamwica jewe narabiretse uko hanyuma rero munyuma baca basubira rero gukwegana n'uwo mudamu nyene hanyuma rero acara avuga nyene yabivuga nyene mu bantu aravuga ko azomuzana mu nzu jewe ntazonyirukana tuzogumanaho nyene mu nzu je numva ko mbabaye nzoheba niyo murengende ku buryo naho bomubaza ati none umugore wawe yagiye kubera iki kuko yacavuga ko atigeze anyirukana namwe muravyumva rero ndavuga nti ibintu byose nshobora kubisabirako jesha ndamubwira je rero ndatashe muhira urazana uwo wifujije aca arambwira ati basha ngo nugende ngo je sinzokwigera nza kukurondera sawa n'amahoro ego kuko mu rugo jewe narashobora gukubitwa nzira abo badamu nye nabo bakwegana n'ukuri gushikaho mvuga nti none jewe ni inka z'ubuje ndabona ko atako zitagikubitwa nk'uko jewe nkubitwa ndavuga nti jewe birandengeye nkiyumvira navutse muri mizere nkurire muri mizere nsazire muri mizere n'ukuri noya ntibyo sishobora kubisabira ca ndafata akayira n'akazi naciye mpeba ca ndataha muhira yego ca ndatwara abana chatuguma muhira rero ndigumira ngaho mu nyuma rero mama arabona ko bimushangashiwe nyene aravuga ati je rero nanje ntungumiraho nugende mviraho asha ndavuga nti nukuri uranyirukanye nyene ati none ko wikuye ku kazi ibiki asha arankindaga gose nyene basi rero nshafata umugambi wo kumanuka rero i Bujumbura candamanuka i Bujumbura n'abana rero mama nsanga ya emwe yabwiye abantu bose bo muri famiye umuntu aza kumwakira arikuye ku kazi arataye urugo rero ni ukuvuga umuntu aza kumwakira wese aza kuba acitse umwansi wanje basi nari mfise rero umutante aba mu Nyakabiga candimanukirayo aranyakira n'ukuri turigumira ngaho ndamubwira ingorane mfise aranyumva arambwira ati none ndaguhende guma ngaha turabana rero umunsi umwe rero aca aramubwira ati rero uwo mukobwa wawe sinkeneye gusubira kumubona ngaha aho rero Satani aratanguye kwenyegeza arenyegeza n'ukuri arenyegeza umuriro uraka aramubwira ati none umwana wa mukuru wanje ndamushire he ndamutehe ko atanu umwe mfise ndamuterera aca arambwira atumviriza rero abo bana ndaguhitike ubajane mu rumonge kuko urabona ko ubuzima ngaha ntibushoboka ntibugenda tora amahera utware abana ubagumize mu rumonge hanyuma ugaruke barafise umwonkre wabo ahanyene mu kanya nkoko ngaha ari hafi niho rero naca ndabazana baca bagumaho ceca nsubira i Bujumbura ego ndahaguma uwo mu papa rero akaguma amushwanira cane akamutuka gose kubera jewe hanyuma araca arambwira ati rero urabona ko ibintu vyanse genda kwa nyokuru wawe mu Kamenge ntego ndatora isakoshi yanje ngenda mu Kamenge ndigumirayo rero hari hariho undi mukobwa rero muvyara wanje niwe twaciye tubana kuko bari baramuhaye inzu yiwiwe nyene hari mu rupango mugabo twabanaho nyene mu nzu yiwe turaguma ngaho haheze iminsi rero nawe aca arampinduka basha ngo cumviraho ngo nta kuntu je ngo nogenda guca amafaranga ngo wiryamiye ngaho mu nzu basha ngo ivyo ntibikunda ngo tuje kurondera twese duhurize hagati nabasha ngo rero nawe numvireho rero guhera uwo munsi niho rero naca ntangura kubona amahano mu buzima iwanje ntari bwigere mbona nuko kuko harashobora guhera indwi ataco ndiye